Nā, ko te Toiroa Tahuriorangi, tētahi o ngā kanohi hou e toru I te kapa ōpango Māori, I tīpako hiai e Colin Cooper mo te tukinga ki ngā raiona hei te pōhoroi. I tupu ake te kairau no Ngāti Pikiao ki roto o Rotorua, kātahi ka nuku ki Taranaki me ngā hau a whiowhio. I kuraine ia ki te kura o Raukura, a no te rānei I hoki atu ai ia ki ōna takahanga waiwai o mua, I tōna taha a Tamati Rimene-Sproat.
He tere te whiu I te pōro. He tere hoki te whiu I te kupu.
I was always a fast guy. I used to think of myself as one of the quickest in New Zealand, one of the good looking spot.
He ki te ngā kanohi he hoki ngā mahara mo te pautoko hau, a te kapa ōpango Māori, a te Toiroa Tahuriorangi, I hoki atu ki tōna kura o mua ara ki Raukura. Ko ia te ōpango Māori tua ngahuru mā whā, kua puta mai I tēnei kura.
They call that triple T post because, you know, scored about 5 tries.
He joins a pretty illustrious list of former students who have played for this team and worn this special jersey.
When he was announced last Friday, we kind of couldn't talk and we were speechless and we were just so over the moon.
Mokori anō ngā mihi a Tahuriorangi ki tōna kura, ki tōna whānau a no hoki. I poipoi I whakatenatena I aia, kia eke panuku ai. Mai anō rā I te whānautanga mai o tōna pēpi tuatahi, te kau mā whitu noiho tōna pakeke.
He always looks at the bright side of life, and although he has had some challenges, he's always just persevered and just worked hard to get to that end goal.
I think being Māori, your whānau is always going to be there for you, and whether you like it or not, they're always there to tell you the truth, and I find them quite the whānau that you need, and man, they're just always there, whether you're up or down.
It's Māori tangata that used to come out pretty much a lot because he's such a small guy, but he carried a big heart, and people like that just believed in him and gave him that opportunity.
E harai te mea kua whakapapa paunamu te moana. He oi hei te pōhoro I ka whai wāhi pea ia ki te tākuro ki ngā tino kai tākuro o te tua koiraki ki te mau te poraka Māori anō hoki.
It's more than a game, and I try and implement that in my game by playing for those who have helped me and supported me, and I go back to all the Taranaki people and all the Ngāti Pikiao people that helped me through that journey.
Wai kā hua, wai kā tohu, e poho kereru tonu ana tōna whānau, tōna kura, I ōna whakatutukitanga maha. Tamati Rimene-Sproat, te karere.